Lono kuleli ngongemthetho ubushwe khathi kunesivimba mgwaqo ebese ingxenye yomkhankaso ezokuphepha emgwaqweni ethugela ferry eMsinga KwaZulu-Natal.
You must ask the authorities. You don't come from Pakistan.
Yes, yes.
You drive a car, you come to South Africa, you hire an illegal immigrant. You understand? Because he's saying he's working for you, so I'm not going to release you.
Lo mkhankaso ubuholwa imeya nezikhulu zomkhandlu, kanti kuwo kuhanjelwe izikhumulo zamatekisi ukuyogqugquzela osomatekisi ukuba bagcine izimoto zabo isesimeni esigahle sokuthutha umphakathi. Kuphinde kwahanjelwa nezikole ukuyohlinzeka ngosizo lokuqapha abafundi bezikole eziseduze nomgwaqo. Kanti izikole ezihlomulile ezamabanga aphansi, imabaso, ikhaya komsinga nembondweni, imeya iphinde yavula namahhovisi akwa-traffic ukwandisa amahhovisi akhona eMsinga.
Hey, into enhle kangaka ungazi wethuke la uphakathi uthi useseMsinga, umuntu hayi angisekho lokwelakithi, sengikwelinye kanti cha. Usekulo laseMsinga ngendlela wakheke kahle ngawo.
Njoba ku-October nje inyanga, inyanga yezokuthi gqugquzela indaba zokuphepha emgwaqweni, yang i-transport month, besigqugquzela ke abashayeli ukuthi baziphathe kahle emgwaqweni.
AbakwaZidlodlo, eMvoti, eNquthu naseNdumeni bebeyingxenye yalo mkhankaso bekanye nomkhandlu amatekisi sanitako emzinyathi.